You're on your own until the next mezzo forte they give you. So when you have your musical lines, think of where you want those to go. Like da-da-da-da-da-da, and then start all over again. Because usually when you do something three times, it's like ready, set, go. So you want to do something differently on the third time. So you set it up, da 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 da